Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawu yami ayikholana Buso wami awukholana Ilondoloze Zuhambe nami Dawu yami ayikholana Buso wami awukholana Ilondoloze
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami.